mu buli namge neyenekereza wowe malo kuba huri ninje so navaho cause I want to be your Romeo I can't wait to marry